Mafinza nao kawakia sawahu Nyanzuza kwilu kazirisi wambiu Mafinza nao kawakia sawahu Wapote zao kawatotu tazao
Shirika nishane uyelewe Unilani